ungitsatsa lapha angibeke lapha ungisusa lapha angibekelena ungitsatsa lapha angibeke lapha ungisusa lapha angibekelena From zero to hero From Hiroshima to Glen From zero to hero From Hiroshima to Glen To Glen To Glen To Glen Bakhombe ngemini noma bathi sidake simbone yakubeka leni noma bangabukela phansi noma bakhomba ngemini noma bathi sidake simbone yakubeka leni yena ungitsatsa lapha angibeke lapha ungisusa lapha ngibeka leni From zero to hero From Hiroshima to Glen